Umuhari n'amahoro urashishikara bya biganiro ku mateka y'abakenyezi turaba intambwe tugeze ko n'intambamyi zikiri mu byo gukingira no guteza imbere amateka y'abakenyezi. Uno munsi twibanda ku kibanza abakenyezi baserukira abandi bafise mu nzego zifata ingingo mu gihugu. Umuhari n'amahoro wibutse ko amasezerano ya Arusha yashinze ko n'imiburiburi ibice 30% bizokwama biharigwa abakenyezi mu nzego zishirwaho biciye mu matora nk'inama nkenguzamateka na nshingamateka. Ibyo bice byahavuye byemezwa no muri leta nyene ku rwego rw'abashikiranganji mbere bishigwa no mu ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'2018. Itegeko rigenga amatora naryo nyene ryahavuye ryemeza ibyo bice 30% ku byerekeye amatora y'abakuru b'amakomine. Twibutse kandi ko kuva isezerano mpuzamakungu rigwanya ikumirwa iryo ari ryo ryose rigirirwa abakenyezi ryemejwe mu Burundi mu mwaka w'1991, ayo masezerano yamagaruka mu mabwirizwa shingiro yacu uko yagiye arakurikirana. Iryo sezerano mpuzamakungu naryo rigasaba ibihugu byariteye kw'igikumu gufata ingingo zose zibereye kugira birwanye ikumirwa ry'abakenyezi mu byerekeye iby'igihugu mu kubanganisha n'abagabo mu nzego zifata ingingo za politiki n'abazishyira mu ngiro bagahabwa ibibanza mu buzi no mu nzego zose za leta. Umuhari n'amahoro urashima ko ibyo bice bya 30% byagenywe n'ibwirizwa shingiro n'amategeko byubahirijwe. Uno munsi abakenyezi bakaba baharugwa ku bice 39 mu nama nshingamateka, ibice 47% mu nama nkenguzamateka n'ibice 33% mu bushikiranganje. Uturoriro ni twinshi twafatira nko mu ntwaro aho abatwara intara kuko bagenwa badatogwa abakenyezi batarenga ibice 16% canke nko mu bushikiranganje bujeje indero twese tuzi ko hakora y'abakenyezi benshi ariko bakaba batarenga ibice 22% mu buyobozi bw'indero mu ntara n'ibicindwi 7% mu buyobozi bw'indero mu makomine. Mu buzi bwa leta kuva ku rwego rw'umushikiranganje kugera ku buyobozi bukuru n'ubuyobozi bwo hasi abakenyezi ntibarenga ibice 13%. Kuri ico kibazo kiraba ikumirwa ry'umukenyezi, umuhari n'amahoro urababazwa kandi n'imvugo z'abategetsi bitwaza imico n'imigenzo yataye igihe mu gusigura no gutsimbataza ikumirwa ry'abakenyezi mu nzego z'igihugu. Ijambo umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yavuze umunsi abakenyezi bo muri uwo mugambwe bari bafise umunsi wabahariwe wo kuwa 26 Ntwarante mu mwaka w'2022 n'akarorero kamwe muri twinshi dukunze kumva. Yagize ati umugambwe ugomba kunagura imico n'imigenzo y'igihugu yibutsa abo bakenyezi ko batokwibagira na rimwe ko iyo mico n'imigenzo yabageneye ibanga ryo kuba nuguruye twa mugina abazezwa nzu ndugaye twa mugina. Umuhari n'amahoro rero wifuje gutera kamo na cane cane abakenyezi bene wacu ntibakitabire ngo bitse abagabo muri iyo mvugo bahagarare ariko muri kijya kibanza cyo guserukira abandi bibuka ko agateka k'abakenyezi aribyo banga bajejwe muri ico kibanza bahagazemo. Umukenyezi aserukira abakenyezi bari muri CNDD-FDD yarashikirije ijambo bene wabo kuri uwo munsi wa 26 Ntwarante abahayira ko aho bigeze ubu abakenyezi baserukiwe mu buryo bushimishije mu nzego za politiki no mu zindi nzego zose mu gihe ibyo tubona n'ibyo twerekwa n'ibiharuro bihushanya n'iyo mvugo. Umuhari n'amahoro urashima intambwe umukenyezi amaze gutera urabyo twavuye. Ariko wagomba utera kama abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo ko batokwijajara ngo barambye, ahubwo ko baguma bahagaze bakanka ko abanyepolitike bitwaza imico n'imigenzo kugira batuzigire mu bikorwa ibi na biriya gusa, kugira babone kutwimira muri bijya byose dufitiye uburenganzira bwo guharanira, gushikira no gushikirizwa, kuko turi bene Burundi nk'abasaza bacu. Umuhari n'amahoro uboneyeho mbere gusubira kwibutsa abakenyezi bakenguza amateka ku inama nkenguza amateka ari ijejwe gusuzuma no gusaba ikosorwa ry'ubusumbasumbane bw'abagore n'abagabo mu nzego zose za Leta. Itohoza muri izo nzego zose rirakenewe kugira ritwereke uko ibintu byifashe, maze umwe wese azohora avuga yishimikije ibyemezo bifashe.